Ashamia meluko meliye galani maketanana shurpa jalani
Biji jalani no
Ashamia sifo
main mi gasini
maketanana shurpa jalani Ashamia meluko hinafton inafte Ashamia meluko karkaron pasto Ashamia meluko shurpa galani maketanana shurpa jalani